in Nyanza to give us a female governor. Ndugu zetu wale wamesimama, tunawapenda, lakini tunawaomba safari hii kubalieni choice ya baba, wafanye kazi na yeye akiwa president. Aya, wacha governor awasalimie.
Ready, hoye! Era urukamano! Era urukamano! Hello! Hello! Anegi Bat! Jomoru wako! Martha!